Hey, Dad, can we drive a car? When you're 16! When you're 16! Let's go ahead and drive the car. Oh, whoopsie. And now let's go drive the car. There we go. Where am I going? Ah! Wow! I'm getting dizzy. Whoa, is that me and Patrick? What's happening to us? Woo! I wonder where are we? What is that? Such a beautiful watch out. Hey, is there police behind of us? We no, there isn't. Let's go. Let's get out of here. Okay, watch out! Where are we? I don't know, but let's go. Whoa, that's gonna kill us. Let's go to Disney World. Da 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 da